Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwabonye kingura mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41. Mu Burundi nyine abakozi barenga ijana b'urwengero Imena barasaba imperekeza cyangwa gusubizwa mu kazi.
Le social yari abatelefonye baramubwira yuko ariho resource ni police tuzo kuma turonka kumushahara. Twebwe rero izo indemnity za mezi atatu aheze bari batwemereye 60 pulusa mugabo ndahubwiye nubuno koreka telefone kuko muri besebera batwandikiye message uko ukwezi guheze barungikako 36000.
Uyu numwe muri abo bakozi b'Imena wavuganye n'Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi kandi gouvernement irangije ibarura ry'abanyamahanga baba mu gihugu naho president mushya wa Senegal avuga ko azihatira kurwanya ruswa. Aya makuru turayambura mu mwanya tubanze twumve ayo hirya no hino kw'isi tugezweho na Diane Ninina hazwe. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Igisata cha ONU kijejwa gateka kazi na munu gisaba ubwongereza guheba umugambi wo kurungika bamwe mu bimukira bari ku butaka bwabwo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bikorwa byo kugenzura ubwongereza byabereye I Geneve mu Swisse hari icicaro gikuru cha ko kanama ka ONU kajejwa gateka kazi na munu. Abagiza ko kanama bavuze ko bababajwe n'amasezerano ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda bukemeza ko u Rwanda hari igihugu abimukira bashobora kubamwe batekaniwe. Gutyo kubwako kanama ubwongereza bukaba bwarirengagije ko senare nkuru yabwo yatomoye kwa amasezerano y'ubwongereza n'u Rwanda anyuranye n'amategeko mpuzamakungu. Abagiza ku kanama basavye bashimitse leta y'ubwongereza gutesha agaciro integuro y'itegeko iganisha kuri ayo masezerano. Iyo integuro yaramuka yemeje naho nk'itegeko leta ikarisesa niko babandanya babisaba. Igenekerezo rya 15 kwezi kuza kwa kane ni inama nshinga mateka y'ubwongereza bitegekanije ko izo rimbura integuro y'itegeko ririmo ahanini ingingo zemeza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye kubimukira. Umurugutegura matora muri Afrika y'Epfo wavanye Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu ku rutonde rw'abemerewe kuzokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Masoto Moepia atwara uyo murwi yabwiye amenyesha makuru ko umugambwe wari wamutanze nk'umukandida wabimenyeshejwe. Moepia yirinze naho biruko gutangaza icatumye Zuma atemererwa kuba umukandida. Jacob Zuma n'umugambwe wari wamutanze nka kandida wabo bafise kugera kwigenekereza ugya kanezo ku kwezi kugira ngo bitwarire ino ngingo baje bamaze gutangaza ko bategekanya kuyitwarira. Zuma yokwitojeje ubundi ku ruhande rw'umugambwe umukonto wesinzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi gushigikira uwo mugambwe vyatangaje abatari bake kuko Zuma yahoze afatwa nka bimwe mu bicocoro vyo mu mugambwe ANC umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo. Amatohoza afatiye ku vyumviro bitandukanye vya bamwe n'abandi kanako kuba Jacob Zuma ashigikiye umugambwe umukonto wesinzwe yatesheje amajwi ANC. Ababikurikiranira na hagufi bakemeza ko ku nshuro ya mbere mu mateka yawo umugambwe ANC ushobora kutazotwara ibanza vyinshi mu namashinga mateka nk'uko vyahoze haraheze imyaka 30. Igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu niho abanyagihugu ba Afrika y'Epfo bazotora abashinga mateka bashasha. Abazotorwa bazoheza nabo bace batora president mushasha wa Afrika y'Epfo. Urutonde ntabanduka rw'abemerewe kuzuhiganira kuyobora Afrika y'Epfo ruzotangazwa mu minsi 15 kugena saha imigambwe irenga 20 iramaze gutanga abazoyiserukira muri ayo matora yimirije muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Tukivuga rero ku vy'amatora, president wa Senegal Macky Sall nawe yakiriye uwo batavuga rumwe Basiru Diomaye Faye mu ngoro yiwe iri I Dakar muri Senegal. Basiru studio MyFi agenda buke buke egereza kuramutswa ingoro ya president wa Senegal yakiriwemo kuko intsinzi yiwe nka president mushasha w'ico gihugu ishora kwemezwa ijana ku ijana umwanya n'uyundi uko president Macky Sall yakiriye Basiru Diomaye Faye mu ngoro yiwe byafashwe nk'ikimenyetso cerekanyo ry'ubutegetsi rigiye kuba mu mutekano ntangere muri Senegal ibi ntimenyerewe mu karere Senegal iherereyemo gasanzwe kabangamiwe n'amakuru d'etat y'urutavana ko mu bihugu bibanyi vya Senegal no mu icungararo yaho Basiru Diomaye Faye w'imyaka 44 yabonanye na Macky Sall ari kumwe na Ousmane Sonko afatwa nk'umuhetsi wiwe mu vya politique amatora ya Senegal yabaye Diomaye Faye na Ousmane Sonko bamaze imisi 10 bavuye mu gasho muravyibuka uko ari babiri bari bamaze imyaka igera kuri 3 barwanya ubutegetsi bwa president Macky Sall amashusho yashizwe ku rubuga rw'ibiro vya president wa Senegal yerekana Macky Sall ariko asozera ikiringo ciwe ashize amaboko ku bitugu vya Basiru Diomaye Faye batahora bavuga rumwe kandi akawe nawe agiye kumusubirira bo mu kwari batatu Diomaye Faye Macky Sall na Sonko bariko baramwenyura cyane ibiro vya president wa Senegal bikavya vuze ko umubonano wabo bagabo batatu bari bamaze igihe badacana uwaka ari umubonano warugamije kuvugana ku madosiye aremereye igihugu no gutegura ahanini urubanza rwo guherekanya ubutegetsi ibiro vya Senegal aha biti ni intango y'iherekanya ry'ubutegetsi igiye kwandikwa mu mateka Basiru Diomaye Faye agiye kuba umunyepolitike wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal atsinze amatora byoroshe hatarinze kuba itunganywa y'inshuro ya kabiri kubera ukutumvikana hagati y'impande zitavuga rumwe mu bya politike aho ni kuva Senegal yikukira mu 1960.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu muri Uganda kandi muratwumvira kuri FM 88 n'ibicyenda ya radio Ijwi riyobora y'ikisoro Amakuru y'ibiyaga bigari mu Burundi abakozi barenga 117 barasaba imperekeza cyangwa se gusubizwa mu kazi bakorera urwengero rw'ibinyobwa rwitwa Imena ruri mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza Imena yabahagaritse mu kazi ibabwira ko ifite ibibazo by'ubukungu ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi murahigezweho na Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda
Bigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 yabo bakoze ibimena so musubire uko ari 117 batemerewe kwinjira muri iryo hinguriro nkuko byahora ahubwo babwirwa ko baje kurindirira muhira bavuga ko umukoresha yabamenyesheje kwihinguriro ryagabanije abakozi gushika ibibazo by'ubutunzi bitoye inyishu abo bakozi bavuga ko bahavuye bitura umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe imibano uwo nawe akaba yabafashije kumvikana n'umukoresha kubijanye no turusho duhabwa abarungitswe muri mwe na ko karuhuko mu kiganiro bahaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ariko ayo masezerano atubahirijwe nyandura zaro numwe muri abo bakozi b'imena batari ku kivi muri kino gihe
lo sociale yari abatelefonye baramubwira yuko ariho reso wasani prosatu zo guma turonka ku mushahara twebwe rero izo indemnities zayo meza 3 aheze bari batwemereye 60 prosa mugabo ndakubwiye nubuno koreka telefone kuko muri besebera batwandikira message uko kwezi guheze barungika ko transimir transimir rero bivanye na kumwe yabivuga amwe amwe bari bafise amadeni je nkaje ku kwezi bakata 50 urumva cinja muri mu event na mahera arengako
inyuma ya meza ne bahagaritswe mu kazi abo bakozi bavuga ko babayeho nabi bababazwe n'ingene ubuyobozi bukuru bw'iryo hinguriro ry'ibinyobwa bwaratanguye kubasubiriza
harabaye ibintu byo kutwirukana mugabo muri make cyane uvuga ko batwirukanye hadakurikijwe amategeko kubwa mbere bwo babanje badushira muri chômage na préavis de chômage yigeziba nta nibiki nibiki twebwe turagenda muri chômage ama chômage hete twibaza ngo dusubiye mu kazi ariko tugiye twasanze ahubwo byose barabipanze byose bahita baduha makete atubwira yuko
amasezerano twari dufitaniye y'akazi yahagaze kumva ko wowe warakoze nk'imyaka ingahe mu ruganda ibiri itatu irenga aho n'abarenza cumi mugabo ku matestation de service baca bagabanya imyaka kacumbwira yuko uwo ntekerirwa iki cy'umushahara w'ukwezi cy'ibyo bintu sinabishima.
Ubuyobozi bukuru bwa Imenaso Musubire mu Kayanza ntibwerekwa ibisabwa n'abo bakozi barungitswe mu karuhuko k'imfata kibanza. Evariste Ngayemore asanzwe ari umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro abona ko atakindi ryorenza ku byo ryabaronkeje.
Mu bijyanye n'amategeko mu gutekerezwa cyangwa mu kurangura ibitekanijwe iyo umuntu agiye muri shomaje ekonomike na risansima pour cause economique twarabikurikije twarabikoze twarabitanze abamye babaza ngo twega baratekeye ntibadutekereye twebwe ibiteganyo n'amategeko twarabikoze uza kumva yuko bitamunyura yoteraje imbere.
Ibishikirizwa n'uwe muyobozi mukuru w'iryo hinguriro ry'ibinyobwa riri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ubiranyuranye n'ibiri mu itegeko rigenga akazi ku butaka bw'u Burundi. Ibishikirizwa na Celestin Savyimana arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi kw’isi.
Aravye imyaka abakozi biraharuye mu mategeko y'akazi muri kode du travail biranditse neza inge na bimeze agaca baha izo bita rero indemnité de préavis ahubwo uyo muyobozi bozi nukutamenya amategeko cyangwa abigira nkankana ariko utamenya amategeko rero nayamenye ngira yumve abo bantu rero bari muri enda ministere y'ishumari n'abasubize mu kazi kabo.
Ubutegetsi bw'intara ya Kayanza buza bwarafashe mu ntoki ayo matati ari hagati y'abo bakozi 117 n'ihinguriro Imena. Urongo iyo ntara yitwa umwere mu gutatura ayo matati abo bakozi bamwagiriza guhengama. Babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko yabasabye gusangira ubuhombe n'iryo shiramwe bararahira bararengwa. Naho biri uko buri amatari w'intara ya Kayanza Koloneli Remicishayo asabize mande zibiri kubandanya ibiganiro
mukoresha n'umukozi mwese mwumvikane hanyuma dushire imbere amategeko jewe nkurongo y'intara ikintu ca mbere jiraho habanza kumvikana iyo kumvikana binaniranye hacaje imbere amategeko nibizorinda ko bishika ko ndunyika abantu muri sentare muje kuburana muri sentare kuko binaniranye n'umuntu wazi kije uja muri sentare magabo buje abantu baje mu masentare ariko byananiranye
kukibazo cy'uko ubuyobozi bukuru bw'ihinguriro Imena buza bwaratangwa gusubiriza abakozi byarungitse mu karuhuko k'imfata kibanza. Buri amatari w'intara ya Kayanza asaba ko byohagarara mu kwirindira ko ikibazo cy'abo bakozi gitorega umuti.
Ijwi rya Amerika. Tukiri mu Burundi, leta yarayishoje ibarura ry'abanyamahanga babayo ryari rimaze iminsi itatu mu gihugu cyose. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Urusansima rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufise intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi, abimukira, abatagira ivyangombwa n'abandi nk'uko vyaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bwatunganije iryo sekeza. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje, yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kamenge, Ngagara, Nyakabiga, Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi. Ikibonekeje muri iminsi itatu ni misunikano kubera abandika ari bake, abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyezi abo mu Kamenge abisigura.
Aha je nazindutse dushitse ngaha twiyandikishije tusanze turi wa 75 no tuza gushikirwa ariko naco kandi ikintu tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu abandika ni bake turafite ibindi bikorwa tukora tuze ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka naho baduha iminsi itatu ariko ntibishoboka.
Bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko bataseguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma.
Twe batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma ndaza twitabye ako kamo ndavuga bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango presence ingene turi mu muryango namba muri 5 personnes tegeza kwitaba mwese 5 personnes atababona akacaba baregistra.
Umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iminsi itatu kunyarukira ku biro bya zone kuyandikisha.
Nkuserukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatsinze kuboza kuko ni kuneza yacu. Ikindi naco ntawuzi neza ico rugamije nico gituma amakenga tubura. Ariko urabona ko abenshi bitavya kamo. Ico bikoze umwanya wabaye muto. Batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi. Ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa.
Kumusi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba koho kongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntiyagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa. Ubushikiranganje bw'intora gato mu gihugu bwasiguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kuyandikisha. Bovuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije. Amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice biranga 80% ari abakongomani, hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu vyo mu rengero bwa Afurika nka Mali na Senegal hame rero n'abava mu bihugu vy'abarabu bagwiriye cane cane muri quartier yitwa Asiatic hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cane ndetse ko ahenshi atawibonekeje. Uwo yaduhaye amakuru yikeka ko ubwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe yemeje ko abo u Burundi butabashaka.
Nabibona naho dukeneye n'abari bari ngaho gatatu abirukanye nabo yinshi baramatari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi baratsigye ari bayimpaye babikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane. Umutekano ni mu byo bw'umuntu wa komiseri kuminari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese umutekano ni uwacu wese turi abatwese. Nibyo bivuga ngo abakoloneri ngaho konye batwara akarere reka ni twese.
Yamara ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda. Mu Ijwi gicege yaca umuvugizi wa leta Alain Mukurarinda, u Rwanda rwasavye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo.
Kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Babivuze ko batabashaka, ubu gikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye. Ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve. Niba mu gihugu runaka kuko bati ntibagushaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyayo. Ariko ku Burundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo, kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe.
Ibiharuro bitangwa n'ishami gitaba impunzi ku isi HCR hamwe n'igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi cyerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura. Rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka w'ibihumbi 2016. Pye Clavine Nkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu batatu biciwe ejo bundi kwa kabiri mu mirwano hagati y'abasirikare b'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Zalendo inyangezi muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage batuye inyangezi ho mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu yumvikanishije yuko izi mvururu zatangiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Ubwo umusore w'umuzalendo yamburaga umusirikare wa FARDC imbunda mu isoko rya Munya, nyuma uwo musore yagiye yirasisha amasasu yerekeza kuri Modima.
Barakoroganye bareta bamufata bamwaka imbunda yari umwe, barangije imbunda barayitwara. Bamaze kuyitwara abasirikare baza baje kurikira imbunda yabo. Abazalendo barabitanga bararasa, abasirikare nabo batangira kubarasa bahita birukanka baragenda muri ako kavuyo amasasu afata abantu abo tumaze kumenya bamaze gupfa na abantu batatu aho hahise hapfa abantu babiri mu isoko indani undi mwana bamujana ku bitaro ageze muri hôpital général uwo mwana abari hasiga ubuzima
umuyobozi wa groupe makahongo kishuga inyangezi avugana n'ijwi rya Amerika ku manywa kuri uyu wa kane yemeje yuko ari abantu batatu bapfuye abandi babiri bakomekera mu mushambirane bwa Wazalendo na FARDC mu isoko ejo saa kumi mu isoko rikuru habaye kutumvikana kw'abasirikare na Wazalendo bituma bambura umusirikare wa FARDC imbunda ingaruka zabyo nuko abantu batatu bapfuye barimo umwana w'imyaka 11 hari n'abagore babiri bakomeretse bari mu bitaro bya Kamina ushinzwe ubushinjacyaha mu gisirikare ku rwego rw'intara ari mu gukurikirana iki kibazo hagati aha ituze ryagarutse mu gihe dutegereje ko abayobozi b'intara baza ubushamirane buvutse hagati ya FARDC na Wazalendo mubaye mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya hariho kutumvikana hagati y'impande zombi ku bijyanye n'ukwiriye gukora irondo muri Nyangezi ikindi kitumvikanwaho nuko ari abambara imyenda ya gisirikare itandukanye kuko bamwe bafite imisha iheruka gutangwa abandi nabo bakambara ishaje yaciwe Noe Chambala ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Nyangezi asaba leta gukemura iki kibazo kiri hagati ya FARDC na Wazalendo ku ruhande rw'abasirikare bacu nibafata inshingano zabo batuvanira abo basirikare aha kuko kuva bahagera niho hatangiye kuba ibibazo abayobozi nibarebe uburyo bahugura Wazalendo kuko inshingano zabo si ukurwanira mu baturage igihugu gifite ibibazo byinshi ndizera ko mu ntara ya Kivu ya ruguru bakenewe ahari intambara turasaba abakoze ibyo ko bahanwa kubera izi mvururu zaraye zibaye hagati ya Wazalendo na FARDC byadindije imwe mu mirimo muri centre ya Nyangezi
umutekano wagarutse usibye ko nta activite nimwe ihayikorwa usibye umuhanda gusufunguye ariko ikintu kijanye n'amasoko ikintu kijanye n'amaduka nta kintu na kimwe kirakorwa rero kugeza aya masaha uko niko bihagaze
twagerageje kuvugisha FARDC ndetse na Wazalendo ntibyadukundira ese niki abasesenguzi bavuga kuri ubu bushamirane bw'icyarabu hagati ya FARDC na Wazalendo Prosper Baseka n'umushakashatsi akaba n'inzobere ku bibazo by'amakimbirane muri aka karere
kutumvikana hagati y'igisirikare cya Congo n'abazalendo aribo bahoze ari bamayimayi ntekereza ko bishingiye ku bintu bibiri icya mbere ni uko bahujwe mu buryo butateguwe icya kabiri n'imibereho yabo bamwe batunzwe na leta abandi batunzwe n'uko bagenda bafata iby'abaturage kandi ngira ngo abantu ntibakubahuza uyu munsi nta cadre ihari nta organisation ihari ibi ngibi bizakomeza bibeho
amakuru twahawe n'inzego z'ubuyobozi mu ntara ya Kivu yepfo nuko intumwa za FARDC zivuye mu mujyi wa Bukavu zaje kureba uburyo zarangiza iki kibazo cyaraye kivutse inyangezi hagati ya Wazalendo n'ingabo z'igihugu Vedase Ngabo Ijwi rya Amerika uvira
Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Senegal umukuru w'igihugu maze gutorwa Basirou Faye yatangaje ko mu migambi ye azashyira imbere kurwanya ruswa no kubaka inzego z'igihugu Fidele Niyongabo aratubwira ibindi
Perezida Basirou Diomaye Faye yatangaje kandi ko agiye kunywanisha abanyasenegali mu gihe yiteguriye gushikira icese amabanga y'umukuru w'igihugu nsinzi yiwe mu matora mu ndwi iheze yaje inyuma y'uruhagarara rwa politiki rwatewe n'ingingo yari yafashwe na perezida agiye gusubirira Macky Sall yo kwigiza y'amatora mu ijambo rya mbere yashikirije icese Basirou Diomaye Faye aherutse gutorwa yarashimiye abamushigikiye yabemereye ko azotorera inyishu bimwe mu bibazo avuga ko bihanze igihugu Perezida Basirou Diomaye Faye yagize ati
Nzayobora igihugu n'ubwitonzi kandi mu mucyo nzakora ngamije kurandura ruswa n'imizi yayo mu nzego zose kandi nzakora nshishikajwe no kongera kubaka inzego z'igihugu
Perezida Faye yavuze ko igihe cyo kugarukana umutekano mu gihugu kigeze ni nyuma yuko president agiye gusubirira Macky Sall agerageje kwigiza amatora gushika mu kwezi kw'12 amatora yarategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka byatumye igihugu kija mu ruhagarara rwa politique president Basiru Diomaye Faye yavuze ku igihugu gikeneye gusubira kunywanisha abanyagihugu no gusubira gushiraho uburyo bwo kubana kw'abanyagihugu yatangaje ku ruhagarara rwaranze igihe c'imbere y'amatora rwahitanye ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu mu gihe abandi batawe mu mvuto yatangaje ko bizeye ko bazobirengera mu kunywanisha abanyasenegal ganafati umwe mu bamushigikiye yari yavuze ko bari bafise icyizere ko bari gutsinda n'ibirenga ibice 70% by'amajwi mu nshuro ya mbere y'amatora yamara yavuze ko bisa nuko bafise ibice 57% yavuze ko bizeye ko ico gitigiri kizorenga ngaho yamara ivyavuye matora ku munsi w'Imana muri Senegal byatangajwe icese cyo kuwa gatatu vyerekanye ko Bisaru Diomaye Faye ariwe yatsinze amatora mu nshuro ya mbere afise amajwi 58.28% vyerekanye ko Faye ari imbere biboneka yuwo bahiganywe aserukira urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi amaduba yaronse amajwi 35.79%. Sahil Kebe nuwundi ashigikiye Diomaye Faye yavuze ko baciye mu bihe vyahaswe gushira Senegal mu kajagari yamara yavuze ati Imana ishimwe ibintu vyasubiye mu buryo muri iki gihe yavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu muco Diomaye Faye yatowe n'amajwi menshi yatangaje ko ico bategerezwa gukora muri iki gihe ari kunywanisha abanya Senegal nk'uko Diomaye Faye yabitangaje mu ijambo ryiwe kandi ko azohindura ubutunzi bw'igihugu ariko cicaro c'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi amaduba yaserukiye ugo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Basiru Diomaye Faye yarabwiye amenyesha makuru ibyo yavuganye na president aherutse gutogwa amaduba yagize ati
je lui souhaite
namwifurije intsinzi kandi musabira umugisha ku mana ngo azasoze ubutumwa bwe n'intego zitandukanye ku bw'igihugu cyacu cyiza no ku bw'imibereho myiza y'abaturage bacu
de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations.
Mu gihe abashigikiye amaduba bariko bagerageza gutegera gutsindwa kwiwe mu nshuro ya mbere y'amatora icuka kibi kibonekeje mu mezi make yarangiye gisa n'ikiriko kiragabanuka kiriko gisubirirwa n'icyizere ko ishusho ryiza rya Senegal cy'igihugu cy'akarorero kubijanye na demokrasi mu karere rizosubira kwigaragaza.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika inejejwe no kubamenyesha ko yaraye itangije umurongo wa FM wa kabiri mu Rwanda. Umunara wayo uri ikarongi mu ntara y'Uburengerazuba. Mu itangazo yarashyize hanze umuyobozi w'Ijwi rya Amerika ku bw'ubusigire John Lipman asobanura ko bizaha Ijwi rya Amerika uburyo bwo kugeza kubayumva amakuru atabogamye kandi ingeri zitandukanye kuri FM 93 n'ibice bitatu mu ndimi eshanu ikinyarwanda, ikirundi, igiswahili, igifaransa n'icyongereza. Uyu muyoboro uje wunganira usanzwe i Kigali FM 104 n'ibice bitatu kuva mu 2004. FM 93 n'ibice bitatu Karongi izatuma Radio Ijwi rya Amerika noneho yumvikana neza mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu bice bimwe byo mu Burundi no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Chuti muduteza matwi, aha kandi niho aya makuru ahumurije. Bashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Bibutse ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 n'ikiganiro muri isanga guhera saa 10. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.